kodi mumaona ko matawi mozi ufuna kulila ndikuseka ziko mondi fuseko ni maloza otani mufuna kundionesa ine chifundo tina okwatila mulindi ya kazi kunyumba nanga papa mukuti it's okay ungakale girlfriend wanga izo zao girlfriend yai inandifuna nyumba yanga yanga ya ulemu chikoni cha mumudima shani Sama chani vuta ine isinifuna ine andale pela ine sininazime ya kutandala mole chonje